tugeze igihe cy'isaha 6:13 ngamwe sido za radio magara Times FM umwanya akaba ari umwanya kumviriza amakuru dushikirizwa na bukuru hawa ndakuramukije hawa anongera ndakwifuriza ikaze
ndakuramukije tiane amahoro y'imana abane namwe muri ko murakurikirana isamirizi magara Times FM nongera ndabayikaze makuru y'uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu myandagaro umwaka w'2020 nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira abararira amato barashima uko biriko biragenda ngo naho atakazi kabura intambamyi mu buhinga bw'ibyuma turi kubifasha mwona Ahmed Bigirimana idanido rya makuru ni mukanya
gwino muri sanze muri radio magara Times FM
abararira amato barashima uko akazi kabo kariko karagenda ngo naho atakazi kabura intambamyi baranasaba yuko atamuntu yoja ku kiyaga adafise icagiye kuraba mu kwirinda kwibwa ibikoresho byo mu mazi nkuko tubibwirwa na Diodone ni inkuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye
ibintu byo kurarira amato ni hamwe iyo baguhaye nk'ibyo 30 nko kundenga atacyo ofise urasora indenga guherana n'ibihumbi 20 muri rasio ukoresheje bakaja gutangura usigaranye ibihumbi 5 urumva naho nyine ko harimo akarusi uruzi rurasora kumena nk'amata kameneka kagendo kagitanga ko raporo mwa bosi hari gihe bosi asora kugomba kukurisha ngo ni ubwo bwatu handi naho akihanura ati katariwe yabigize n'amanyama ko byatewe n'isanganya ryo mu kiyaga kacawo abihe nkaje nk'akarorero ejo barasoye kunyiba iraforo y'ubwatu nyine isanzwe iroba kuri icyo cyombo nyine basigaranye nkaba n'ubu narondeze ntarayibona n'ubu nkirondeza amba neze n'intambamye sinorohegwa hari gihe usanga atani ibihumbi na bitanu usanga atani ibihumbi 10 amba mbuze cyo ndiha atari umubosi w'umubyeyi nyine ari acahe bico kintu amba ko mba ninjiye ingorane no gufungwa sibora gufungwa kandi njira ikintu cyaguye ku gatwe k'iwanje ikintu twosaba abaposi bacu cyangwa leta nuko cyane cyane twibwa n'aba bana bagenda bayerera ku mato ku murango urazi nko ku murango usanzwe urari icyumbu ataruzi ruhari urasura nko kuvuga ati cefise aka gakogwa gatuye muhira kasimbe kugakora tihama isaha iyi ndaza gutonda kuraba bijya bintu nasigaranye cyose rero dufise ingorane ku bana bakunda guca ku mato asobora no gufata nk'ikidazi mu bwato bakiremeka bagatwara cyangwa bagatora nk'ijya kamwanya mu bwato nayo nyine bakiremeka bagatwara leta icyo yokora nuko yotanga itegeko nk'umuntu asanzwe atafise ikintu aravye aho hantu katosobora kuca kubera bakoze uko atwe bo batworohereje mu bintu by'abandi tuba twasigara abosi tuba dusanzwe turarira ibintu byabo icyo twobasaba nuko nabo nyine budufasa kukivuga muri leta bagatanga itegeko ry'umuntu atafise icarabaho hantu ntasubure kujayo kuburyo naho hajimi ikintu mwebwe nyine murabani kubera muba muri mwikundi imwe mwese murasobora kuca mukirondera namwe muri mwebwe icyo kintu
amakuru twabateguriye aha ntihagarikiye reka dushimire mwebwe mwese mwari muduteze yombi dushimire uganda rwa kadomo gatamze FM dushimire Ahmed Bigirimana we yari mu bihinga bw'ibyuma yatumye amajwi abashikira neza amakuru mukaba mwashikirijwe na hawa bukuru imana ibazigame
gwino muri sanze muri radio magara Times FM.